Bakgatla ke nngwe ya merafe e e humileng mo nageng, mme ba laola meepo e megolo e e humileng ka diminerale mono Moruleng. Le fa go bonagala ditlhabololo tseo di natlafatsang ikonomi ya lefelo leo, go santse go lwelwa bogosi. Kgosi Nyalala Pilane o ile a tlhophiwa jaaka motshwareledi, mme a busa dingwaga di le dintsi go se ope yo moemang kgatlhanong. Morago ga dintwa tse di tseneletseng, Kgosi Ramono Lencwe o ne a tlhophiwa go nna motshwareledi. O reboletswe setefekeiti sa leruri, mme le gale Kgosi Nyalala a re ena bogosi ke jwa gagwe.
Premier ga a na dithata tsa gore a ka tsaya ditshwetso tsa go ntsha setefekeiti sengwe le sengwe, e ka tswa e le sa nakwana kgotsa sa leruri, kwa ntle ga gore a bue le royal family e be a newe lekwalo le le tswang mo royal familing.
Seebueledi sa ga Kgosi Ramono Lencwe o ile a tlhasela Kgosi Nyalala ka mafoko a bogale.
I think and I strongly believe that he is suffering from delusions of grandeur. Ga ipitsa Kgosi because he know that ga se Kgosi ga a tswalele Kgosi ebile ga e kake ya nna Kgosi.
Kgabagare puso ya profense ya retshwetso ya go tlhopha Kgosi ga se ya puso, ke ya ba lelapa.
The decision of the royal family was considered based on the applicable legislation giving effect to the issuance of the recognition certificate. Needless to mention that this decision followed the previous decision by the same royal family which appointed Mr. Ramono Pilane Lencwe as acting Kgosi.
Ba lelapa la bogosi jwa ga Kgosi Nyalala Pilane ba ile ba kwalela kantoro ya tonakgolo go busetsa morago setefikeiti, mme ba feleletsa ba gogetse puso kwa kgotlatshekelo. Mpho le Pedi, dikgang ke tsa SABC, Moruleng.